everybody. Nkuko mubizi ni Iriza Chantal. Ndabasuhuje mwese iminsi myinshi. Ndabasuhuje mwese mukomeje gukurikirana cano yanje umunsi ku munsi. Uyu munsi rero tugiye gukora challenge y'amafaranga. Amafaranga zoba ari hasi. Aje mbibereke mu kanya. Amafaranga zoba ari hasi. Umuntu tumupfuka mu maso. Hanyuma agatoresha amafaranga ikirushe. Irushe ijya y'amabenyi. Nitumara turebe umuntu uri ku wininga amafaranga menshi kandi uri buya wininga aratwara. Guys, mudukurikirane hanyuma muze kureba ibiri bubu turakoresha iyi ngiyi. Dukoresha n'isiniya. Azoze atora hasi akoresheje irushe ayashyire ku isiniya. Umuntu rero nayo ari butware turaza kubibereka nyuma. Mukomeze mudukurikirane. Okay guys, tugiye gutangira rero twese arabikora ngo turi bangahe. Tuzaharura abantu. Turi abantu bangahe batanu.
Okay. Ndashimye. Okay.
Guys, yo muntu wa kabiri ni Brighton awinning $200,000 na Zuber. Okay. Ready? What we need?